agbalụgbana m bata na nke udo ahụ na-edekwa ndị ebe ire agbalazi dị ka aja ndị ekoro moto echi gara aga dị ka aja, ndị ebiri moto dị ka aja, ndị ebiri keke dị ka aja, ndị ebiri ọgba tuntun dị kwa aja. Nnọchagwu ọbịa ahụ na-afọ achọ akpara si n'ikwe mụ eji emeriju ya ahụ, ewefu dike mmanwụ, ewefu dike odegwu. Onye dido nyọkwọ nso, onye a na-agba ahụwụ mmanwụ, onye a na-agba ahụ dị imejebe n'oke, onye a na-agba ahụwụ nnukwu odegwu. Tuelu n'unye odegwu, tuelu n'unye odegwu. Oke ebi anaghị ezo nwunye n'ata, oke ebi anaghị ezo n'ata. Ọgọ mmanụ mma, ewefu dike, o nweghị ibe karịrị ibe ọma. Ibe ọma manụ mma, onye na-eme ibe ọma na-echere ugbo ya n'ihu. Ewepụrụ ike, o ji adịrị na mma. Weta elu ya mbibi ogologo oge na-ejere echebe, ụmụ na ya bụ na ekene m. Odegwu ewepụrụ ike, o ji adịrị na mma, o ji adịrị na mma, o ji adịrị na mma. Ichi ya ebe anyị, abụrụ m na mmiri juru agwa ọnụ. Ejere m eme ka m gbagobe, unu kwuo iwe chere unu n'ihu. Ewepụ dike odegwu, odegwu, gịnị kwuru iwe mere eme, mgbe e mere ekwue. Ewepụ dike, ekele kwa ahụ, ime onwe na-agọ na ekpere na-ekpe. Iwe ọma na-abịa hụ n'ihu. Ndị chi ya aka ji ọgwụ, ga bụrụ ọta ka agụbe m. Ndị mụ na-aba na-eri n'ọgwụ, ga bụrụ arụsị ọta ka agụbe m. Ọta ga agụhụ mmọnwụ arụsị. Gbaa n'ime mbido ka ngọ ọwụwa fụọ ka nnabara chi mgbe na-eji ha ịnwụ n'ike. Ike, ị bụrụ ibe iji mere ọta ka agụọ gị. Obere gbuhu na oye ji egbu onwe ya. Obere gbuhu na nkwọ ji egbu onwe ya. Obere gbuhu abịa na-anọ n'ụbọchị ji egbu onwe ya. Ewepụrụ ike, ị bụrụ ibe iji mere ma ọjị. Nwa na-ebute ọgba aghara. Ndị a na-buru ya jee warụ. Ibu n'ibe iji mere ma ọjị 2021. Ibe niile anyị bụ n'obi ibe dị mma. Nke ndị a nagwere ekwe ibe ji eru ha aka. Ibu n'ibe iji mere ma ọta ka agụọ gị. Si o ji adịrị hụ na mma. Iji anọrọ m ndụ na-eke n'ọka ya nka. Iji anọrọ m ndụ n'ọka ya nka. Iji anọrọ m ndụ na nkwọ n'ọka ya nka. Iji anọrọ m ndụ abịa na nọrọ ụbọchị n'ọka ya nka. Ịgba ibe ọbụ iji emerụ m. Ndị ngụrụ ibekwa abatazi na-ejukwu ọba awụ. Ndị elohu na ibekwa abata na-ejukwu ọba awụ n'ihi na-emegbu eme. Ọ dịrị na ahụ na mma. Ọ ji adịrị mma ruo n'isi. Njukwu bi n'igwe, anụ dụrụ ana ọcha. Amara ibe niile o bu n'obi. Bụ ibe dị mma. Nke unu kwere ekwesị meruo ihe n'isi. Ọ ji adịrị hụ na mma. Ewepụta ike eje ma ejebe na ụnụ nọkọrọ anọkọ na ndị na-eche hụ merụ nkarị. Nsi chọkwa akpalaisi dọbara ọta ka agụ nke m akọkwa na m. Igwe ekene m jide ka unu ji. O ji adịrị hụ na mma. Jide ka unu ji. Jide ka unu ji. O ji adịrị ụnụ na mma.
Onye si eme ka ekwesị akụ ya. Anọ m n'obi ewepụ dike na nka. Honorable Dr. Chief Okudeleze Nwankwo. He's a man I admire so much. He's a man that have affected life. And today, both spirit and human adore his good deeds. And that is what I'm bringing to you. If you're a man, Ibamaka, I know many of you will not understand what he says and the prayers he made here for Honorable Okudeleze Nwankwo, but in all, he said, may his good deeds continue to grow stronger and no evil can ever befall him. This is how Igbos pray in their tradition, in their tongue, and also to attract blessings from God. And it is still me, Asu Chinedu Peters, bringing it to you on this platform. Stay tuned.
Our brother Nnamdi Kanu.
I'm a Biafran by indigestion.
Biafras, and we can never deny our ancestral.
This is Baby Aisha, and